Soda mkunywe tangu jasa na mchoke bure tafuteni viti mkae.